Ya ja ni mbawo me ma Mzaze mtua urora leo ngulivo nebea. I'm not going to do that. Come Rwanda.
Yeah!
Yeah.